जो दाला मकर जो जो उठती है जो की जो उठती है तो वो नो एन कबो नो मकुंगो एंड वो विश दे एवरीबॉडी हैप्पी ईस्टर मारा रियो एंड वो नुएरो कमानो कुमरुआ कुमरुआ कबो मारा देख Angi weche adeke ne madwa wacho. Wach mokwongo. Ung'eyo. Dwase bedo gi devolution kuom higni apar. Donge. Tung'e ni jatelo ma devolution e county makelo pesa county en ng'a en governor. Donge. Higa elufu apar gariyo gadek. Nomination notimore to ne ok otimore maber. Elufu ariyo gapar gabiriyo ung'eyo ni kiacha noloyo donge to notimang'o nomae kane ji odhi yiero kendo kiacha noloyo donge kato nomae ne un gi geno gi expectation ni kiacha ne biro loso gik moko ne biro loso weche unyalo paro ni Piacha ne timo buge madongo dongo 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 mong'iso go kaka kaonti okwalo donge to en adiera ni kwelo notimore ma onge dongruok mosetimore e kaonti wa ung'eyo kaka osiptandwa chalo ma Homabay donge ung'eyo kaka kindu kawuok e osiptal ung'eyo kaka koyugi onge osiptal ung'eyo kaka ndiwa onge osiptal ung'eyo kaka mbita onge osiptal ung'eyo kaka tindo onge osiptal onge onga sub county marwa mantiere gi osiptal mantiere gi yath jodala untie donge unge umanyodo ng'ato tuoga kodhi osiptal nyaka thiedhe bedo ni nyaka miye yath to pesa amalo tok tunne jopiny mar ariyo nyithindo dogo winjo som to be ogerne gi classroom be gintiere gi kombe ma gibede be wantiere gi kama jo wanyalo tiye machalo pasi mare be nitie be wan gi yore be kijende wa nigi pesa ma ginyalo go ohala be nyithindwa nigi pesa ma ginyalo dhige skul to ung'eyo ne elufu ariyo gapar be wakalo constitution manyien article 1 One, my confusion was on me. The sovereignty of the country belongs to the people of Kenya. The sovereignty of the Homabay County belongs to the people of Homabay. You can watch. Ni teko no ero. Teko no. Ibi tiko ne kuom jo pin. Either direct kuom gi. O kata gi joma gi yero. Donge. Ungeyo nwate wuoto. Kindu kase bire. Kanyeta biro na wacho ni wangni od Homabay od ma Homabay moyetri nyaka walosi donge emomiyo nawuok kaendi sama nawacho policies gaboro 8-point agenda jomoko ne yenyo to nang'iso gi ni ng'ato ka ng'ato nyis joma ibiro timo ne jopiny jokarachuonyo olol gi modho pime yawo kama tok lae kama punda lae ema joka ne yamodhe pi mano nyaka rum nawacho ni nyithiwa nyithindo mwaka ne nyaka som joka ne ka tuo to nyaka thiedhi yore mantiere ka ne nyaka losi to jomoko kanoneno ka gionge gi teko ma ginyalo tiyogo tich mondo ging'is joka ne kaka gidhi tiyo negi ne giringo mondo siemgi gi losi jodala oye wawachni onge ng'a mitiemo onge ng'a mitiemo gimon 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 ng'ama dwa noyiere ng'ama ong'e ni nyalo tiyo ne jokarachuonyo kendo nyalo tiyo ne jo Homabay obi abiya mondo yiere obi abiya mondo yiere diadimo wacho ni ng'ama wang' ni wamiyo tich mar gavana obi mondo jopiny oyiere. Wawacho kama, Homa Bay, jo Kindu Bay, jo Karachuonyo have every right to choose their leaders. Un gi right mar yiero jotendu. Ok ni jotelo itiemo gi lus. Wachuru ni onge atiema gi lus. Onge atiema gi lus. Onge atiema gi lus. Adwa wacho kama jodalawa. Ne wanwang'o Uhuru higni 70 mokalo. Donge? To nwang'eyo ni jaduong' Odinga notemo be momiyo Kenyatta nonwang'o loch. Wang'eyo ni Moya notemo miyo Kenyatta nonwang'o loch. To onge jaduong' mosebedo machiegni kata bedo gi telo. Omiyo wasetemo 2007 noma Raila, donge? Nomae 2007, 2013 nomae, donge? 2017 kendo nochako maye. To wang' ni wawacho ni mabiro rito mar Raila Amolo Odinga. Ting'ane uru badu jomaokne Raila kuro. To mapinka, mapinka kochakore MCA. Ang'eyo ni nyoro ne oket gimoro mashambolik machalo gi nyoro. Untie, aparo ni Makindu Town kata nodhi maber. Nodhi maber. To moko to no osiem gi lus, donge? Awinjo ni tablet chande. Awinjo ni tablet chande. Jodala untie. Awinjo ni nyoko kano dhigo kura ni MCS. To ni tablet pino onge kata papo adonge. Donge? Kane pino onge kata papo onge ang'o mane gikelo neka? Adwa ng'isu adiera makende ni gigo eko jogo nosegoyo ombulu go e tablet go kapok okelgi. Ma adiera donge? Koro unoket sau uchiewo gokinyi udhi uriedo to kata ombulu manugoyo oko kwan nikech jogo nosegonegi. Nikech jodala untie, ang'eyo ni mang'eny ji mang'eny ywak. To wawacho ni MCA manosiem gi lus, nyisgi ni ng'ou wang' ni onge. Ng'ou wang' ni onge. Wang'eyo ni nitiere members of parliament mosiem gi lus. Mosiem gi lus wang' ni onge. Onge. Wang'eyo ni nitiere senators mosiem gi lus. Wang' ni onge. Wang'eyo ni nitiere jok miyiero mosiem gi lus ni wang' ni onge. Kaeto donge nitie governors moko manyocha osiem gi lus ka donge? Jodala untie? Untie? Wachnegi ni atawe, tawe, 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 tawe. Katieko? Katieko tarik 9 dwe mar aboro kochako gi malo en Raila Amolo Odinga. Kato kotundo gavana en Dr. Evans Odhiambo Kidero. Uyo winja Daktari Evans Odhiambo Kidero donge? To umegi manasomo en yas. Koro chieng'no alama na en yas. Nikech Homa Bay tuo, Homa Bay nyaka thiedhi. Homa Bay tuo, Homa Bay nyaka thiedhi. Jodala untie? Un kare? To chieng' tarik 9 en mana tik kuom dawa. Tik kuom EK dawa. Tik kuom EK dawa. Tik Sike dawa. To jomo siem gi lus, wang' ni onge donge? Ting'ane uru badu jomabrogone vaso jamokiro. Ero kamano uru, ero kamano. Ero kamano, 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 ero kamano,